Dissolve!
Dissolve.
Jesus.
Papa chukwe buka, mbolo kudogu wika mbala. Papa doki lipezo puteti, oh no no.
Oh no no.
Chii, utaziti na mwke. Imani choro sobu. Lenu machine melife, oh no no.
Ma, chukwa buka. Ma, mwana fa biaba. I'm going to go to the house. Dissolve. If you go, even in a pastago, even a baby, you go on. Even one uncle, kitchen, eh? So one evening, so two for one name working, two for one name working, and so tie some a hair, and so Noran, so in Noran. So you may go nipper cover in 100,000. Like I should win if you, Mamma born in a papa, and I soon on the fiancé, Mandu Duli Hime, and I'm a son of Wuna, and call one evil hammer. On a dit qu'il voulait qu'on soit. Son son qui y en a bon. Il veut y avoir ce que vous n'avez sur ma pente. Oh, il veut y avoir ce qu'il y en a la chambre. Nous sommes quoi, on a net. Nous sommes yes, nous sommes yes. Yeah.
On y en a la femme. Yeah. Net web gars. Tu n'es que me.
Yeah.
On y en a. Yes. Net web gars. Tu n'es que me. Tu n'es que me. Hein? Qui n'a rien venu?
Jesus,
Money is in no more cave, and if you call when you cook, and you will be in a moment. On your mother, you call up your Horiala Hana, even it's a new even an hour. Next web, come even an hour. Agua, Mamani, Emma Mariata, Agua, Mamani, or home. Even my dear, did the dear busy woman. Ama, me, Nsofolo, Nubisi, or even my dear, Kedo dear. You can do the order, a job, Kedo dear. ọbụghị ọgwụ ka ndị ahụ ịma ji ejide dibe sa ahụrụ ji n'ụlọ ị na mmadụ na-achị gwa ọbụghị ofu okongwu na-achị ibe onye ejizi ụmụ ya ma ndụ bie bie owere unu jide ụnụ n'ọrụ na na-eyi ụzọ uche ụnụ ịbịa ichee ụzọ na-abọ di na anụ ha anụ ka ijere be nwoke ọzọ nata ya ọgwụ ka ị bịa kechie m na ihe ị na-eme onwe ha ego ya weta wee rie nri ị nara m ego nri i were jere ya ije gwa ọgwụ ije bio m bie ezinụlọ m bio nke debio dobe n'ezigbo àgwà ka nne m bụhụ n'anya idobe ezigbo àgwà abụghụ n'anya ma nwanne m nwoke abụghụ n'anya na ebe ị na-eme onwe ibe mmanwụ na ụmụ ibe a naghị alụrụ n'isi m maka na ọnwụnwa bụ mkpụrụ ọgwụ nwee ka mbara nwa odegwu nwee ka mbara ee ọsọ nwoke ma ibe o ji buru ha ndị nwoke anaghị agwata nwunye ihe niile nwoke ị na-ebio ịbịa leti onye adụ na ibiobe onwe ibiocha onwe ha ịta onwe nke ahụ ichere ya
ekwuru m ekwuru na nwoke agwọrọ ncha and dibia si m ibe erukwe na-ana onaka 200,000 m butara mmadụ nso si na ụta adịbe ọnwa iri ichere ka ụta